Yanbengele kamele nkosi yami uJesu Christu wase Nazareth. USteve wakamchunu ngisebandleni le-Apostolic Faith Mission of South Africa ngisemthonjeni Christian Center Assembly siseBelgedacht Springs eKuruleni. Ngithanda ukunikhuthaza nje namuhla ekuseni ngephupho, ukubaluleka kokuba nephupho. Iphupho linezinto ezimbili engizokhuluma ngazo, ngithanda ukuthi nizibambe nizazi. Incwadi kaGenesis chapter 37 uverse 5 lithi uJosefa waba nephupho. Ngenxa yephupho bamzonda abafowabo. Isingithi sisithi bamhater even more. Okusho ukuthi indaba yecalanga ngephupho bebayivele bamzonda uJosefa. Why? It's because uNkulunkulu umekupha uphupho okupha netalent nekhono elihambisana nephupho. Awudingi ukwenza lutho, it's something ozalwa nayo. Kahle kahle umona nabantu abanomona abunderstand ukuthi wonke umuntu unento abanye abantu abanganayo. Uyabona inyoni azifundi ukundiza, ziyandiza. They were born ukuthi zindize. Now you've got something ozalwe for yona, ophiwe yona. So bevele bemzonda uJosefa. Nikhumbule ngisho ubaba wakhe umama akhele ingubo, uma emthungela leya ngubo, babethukuthele bemzonda. Wayevele zonto. Kodwa iBhayibheli lithi uthe ume betshela ngephupho bamzonda even more. Ngithanda ukukukhuthaza namuhla ukuthi into yokuqala omele uyazi ngephupho ukuthi iphupho lidala izitha. Unenkinga uma uba umuntu ovela akhubeke masinyane, ube umuntu ovela afuna ukugive up. People will hate you just because unephupho. Why? Because abantu bathanda abantu aba-ordinary. Abantu aba-ordinary sonke sesifuna phakathi kwabo. Ngisho nasenkonzweni abantu bafuna ukuba phakathi kwabantu aba-ordinary. Babachoshele bathi na izolo ngifulayile kaye Durban. Last month bese Dubai. Angeke uchoshele umuntu onezinto ophumelele onephupho. So abantu bakuthanda ordinary. That is why the things othatha isincomo ukuthi ngifuna ukwenza something ngempilo yami. Nabantu ekade babahlobo bakhona abantu bebakuthanda bazosuka kuwe. Inkinga yephupho awuyisiyona lento ocabanga ukuthi uyiyo. Uma ungacala ulandela iphupho lakho abantu bazomangala. That is why ifarmer yathatha amaqanda iwatholile nje engazi ukuthi awani, yawafaka kahle namaqanda esikhukhukazi. Uma sekuvela amaqhwana, uma seyibheke yabona le ayifani nezinye iy'nkukhu. Uma bacoca umlando bathi uma ikhula bawucala ukubona ezinkukhu ukuthi manilona le akusiyinkukhu cause. Babize ezinye iy'nkukhu benze i-meeting bathi yazini, lo muntu lo akayona inkukhu. Uma ngazi ukuthi ukhozi uzosiphatha, asimenzeni mihla namalanga acabanga ukuthi yena uyinkukhu. So every morning bekathi makavela bathi bravo you mighty chicken, angazazi ukuthi ukhozi. But one day kwavela olunye ukhozi lathi noma kungathiwani ukhozi lolu, lamthatha landiza naye. Uma selile phezulu lamtshela ndoda uyona inkukhu, ndoda ukhozi. Uma ngikuyeka la uzama ukundiza, uma ufile kwakho yamiyeka le lokhozi. Uma ehleya phansi before nje angashaya phansi wavula impiko wathi wow ngandiza. Nawe uma ungalandela iphupho lakho abantu bobona into abazange bayibone, kodwa bazokuzonda abantu, bazokriticize abantu, bazomelana nawe. Kodwa ukhumbule nokuthi uyabadinga labantu abakuzondayo. Abantu abaningi abaphumelele bazokutshela ukuthi if ngabe bengezona izitha bengeke babe laba khona. Doreen Morris uthi uthisha wakhe wathi kuye, wena you'll never amount to anything, wena ngeke uqede isikolo. Uthi kwamotivator ukuthi abe ne-degree. Bambelela kuphupho lakho, kodwa ukhumbule ukuthi iphupho lidala izitha. Eyokugcina, iphupho kumele ube ne-prize oyibhadalayo. You'll have to work for your dream. Izinto angeke zivele zenzeke. Abantu abasha, ungimamele, ithulusi esiphiwe lona elikhona la elokishini ukuthi sifunde. Ngiye ngisho njalo ngithi abantu bafunda mahhala. You'll have to work hard ukuthi iphupho lakho liphumelele. Uma uye esikolweni sebenza serious, wazi ukuthi into ezokusiza ukuthi iphupho lakho liphumelele. Ungabe umuntu othemba ukuthandazelwa kuphela, kuhle ukuthandazelwa, kodwa uma ungenzi lutho angeke uphumelele. I-faith uma ingenama-actions acorresponda i-faith, low faith useless. So asibe nabantu abazitshela ukuthi sengenze konke ngizofunda. Uma sibancane sasithanda ukuthi sihlale emvuselelweni ebusuku singasitadishi, ekuseni sicule icule lithi in him there is no failure. Still sifeyile. It's because uNkulunkulu siphila amandla ukuthi senze into zenzeke. UNkulunkulu siphila amandla ukuthi siguqule impilo zethu. Sebenza, pay the price, vuka uye esikolweni uzimisele. Omunye uprofessor wathi kimi, mfundisi, benginephupho lokwenza into ey'ningi ngicela umnikelo ngathola umnikelo nga decide ukuthi ingane ngingafundi ngafunda ngaba university professor ngaba accountant today ngikwazi ukubhadala even nama missionary trips wam ngiyazibhadalela because I have realized ukuthi iphupho lidinga ukuthi ube neprize oyibhadalayo lifuna usebenza konke okudingayo uNkulunkulu kubeke kuwe Bible it in all hard work there is profit kuhle ukuthi uthandaze kodwa ekugcineni ukhumbule ukuthi iphupho lizodala izitha and iphupho kumele ukuthi ubhadale iprize ukuthi liphumelele inkosi inibusise ngiyabonga kakhulu ngiyabonga